Zino mafungo kea u kukuruwa mufunzi wavo asu kukuruwa havo. Uwa ha mufunzi wavo asuwa havo. Hezi zori chubona zitu zichikorele daka social media. Zichi kwa mabafunzi ravori butendi abuho. Riva richiko kaka henefu. Butendi buhone, butendi budozura buhone. Na one mafungo atemruo. The relationship between you and your God. Mafungo atemruo. As a relationship between one mufunzi na mudzimu. No. Two people, ndi vone na mudzimu. Vone kabasize kha zwine vha tenda khazwo, vha farele kha zwezwo, mara ngondi ya uri, vutendi vhuhone and ukukulu wa mufunzi, aso kukulu wa havho.